Sigaagay jamaata naftaydu yee jirid waxa tahay waligeed aan joogin.